this rig.
Banda.
you know, if
smart aida panda.
music selection. Easy. Slowly. You're locked. Pole pole.
Akuka nayo.
Easy.
Ukikoma hapo utachoma wewe. Wow. Next time we go down.
Inafanya kazi.
Metoka. Ambia rudi tena anze tena. Anze tena. Asikanyage kamba yenyewe.
The Greg Martin will be coming